nna ke ma kitchen lo mpule ko kitchen re na le mokgatlo bidiwang DRSM Women in Business mo gone mokgatlo o re rakareditse bana youth mo teng batho ba ba na le bogole ba mo teng le bo mme botlhe ga re tlhophe mme yo senang kopa kgwebo kampo a na le kgwebo ra reela mme yo o batlang go simolola sengwe le go fetola seatlhego sa DRSM gore sepe se se tokafetseng a nne mo mokgatlhong re shebile gore bana ba rona nako tse dintsi ba tswa mo gae ka gore ga gona ditšhono ba ya go bereka kgakala ba ya go tlhabolola dipoleke di tshwana le bo Rustenburg bo Gauteng mme nako tse dintsi a ba boa ba sa itsholela sepe batsadi ba itlha ba hitlha yaanong gape bana ba batlang ba sotlhilwe ke naga yaanong DRSM e shebile gore mo go yone re nne le di-sectors tse dintsi bo agriculture bo mining social services bo manufacturing mo re tlabeng re manufacture re na le di-factory le eng ke toro e leng gore re letsa go bona re na le one e tla dirang gore dikumo tsa mo di dule mo gae jaanong ka ke setse ke tlhalositse gore mo gare re na le bana ke kgwedi ya youth e yaanong youth ya rona e be e re bone ba eletsa gore letsatsi le celebrate-iwe le bana ba re itlhelang ba sotlakakiwa ke diritibatsi re ne re eleditse gore ga re kry-ile di-sponsorship re ba direle letsatsi le ntle le e leng gore mo go lone re ne re ka tswa re ba neile le sengwe ntle le go ba gagela sopo le borotho re leka go ba kaela gore le ga ba sotlakakiwa ebile ba ntewa ka gore ba utswa bana ba ba gripa dibeke tsa bagolo ba itse gore ba ratiwa ebile toro ya rona e re tselang gore modimo tla e araba ke gore bana ba rona ba e re ka lengwe la matsatsi ba tswile mo diritibatsing re letse le go bona puso ya rona e tsaya kgang e tsia ka gore ka re ga ba etse tsia kgang ya gore future leadership ya rona ya šwa e bolaiwa ke batho ba e leng gore jaaka ba rekisa diritibatsi ga e se kgang ya go rekisa diritibatsi ba batla go utswa lehatshe la rona ka gore ga re sena bana ba ba tla etelelang setšhaba ka moso go raya gore batswa koa ke bone ba batlileng go take over re batla go kgeba dilo tseo mme re shebile gore modimo o tla re thusa go na le batho ke a itse ko ntle kwa ba ba na le maikaelelo a gore ba thusane le lotšha go bona gore ba tlhabolola matshelo a bone so tsatsi la gompieno in short e ne le la bana ba ba leng in drugs re tlile go ba fa dijo sopo magwinya borotho gore ba tlhole ba kgotse mme mo nakong e tlang re santse re tla ipoeletsa gape re tla go ba fa lerato le le fetang la gompieno ga re batle go ba bona ba nyametse e e leng gore re le batsadi le ra bona gore re support-e tlhaloganyo ya youth ya gore ba tle go celebrate youth month le youth e leng gore e ka tlase ga diritibatsi for now it's a startup we are starting we don't want it to be an annual thing re eletsa gore e ka re ka iponagatsa kgapetsa-kgapetsa mo baneng ba go itlhelela tsatsi lengwe gongwe ebile re tlabe re na le letsatsi le e leng gore re bokile batho ba ba tlatlang go ba motivate yaanong re e nne an annual thing but re tla utlwa ka banna bana gape gore ba tla ipoeletsa leng gape ba bitsa bana ba gape gore ba tle go ba itumedisa.